another segment mana kaka neno mar know your celebrity. Koro every week wabro kelo nu celebrity news mungeyo gimo kungeyo mondo umed ngeyo gi kabisa. Koro kawuono nuwachako gi Prince Inda. Koro next time just stay tuned, kendo subscribe, comment, like, share. Prince Inda en a Luo musician, kendo last year ne obedo in the top list mar best Luo musician in the year 2020 kano release wende mar Mama Watoto. To kata kamano, osebedo koidho ranks kabisa e entertainment industry, to fans obedo mamor gi the way ma orwakre kata his fashion sense. Kendo wachore ni sani en one of the best dressed Luo male artists kata Luo male musicians. Baba ni ong'eyo deyo tie kendo ong'eyo blending different colors madonji maber kabisa. Wuod Luo ndisore. Nikech kata king'iyo rwakruok gi gik morwako go, nitiere kaka colors mag sudege go bo blend gi maber kendo gi match maber. To kata kamano, wende ge bende are so entertaining kendo ji mang'eny ohero wende mag Prince Inda. Kidhi e YouTube micheko page ne tibro neno ka wende ge go gin ng'eny gi osekalo 1 million views, especially after the formal release. Kendo kata sani nitiere wer moro ma osendiko kendo o-produce sani luongo ni Te Amor. Kendo wendni an bende asewinje matin, ang'eyo ni odhi bedo in the top best songs in 2021. Wawishe all the best, kendo o-entertain wa maber, kendo en a very good example to kata inyalo wacho ni role model to upcoming artists, nikech wang'eyo ni sani nitiere ji mang'eny ma are looking up to him, especially young artists kata joma koreka ochako e entertainment kata music industry kae. Kapo ki-subscribe, subscribe kendo iwenwa comment penge.